ikuku ahụ na-ebu okirikiri na-agbachi agadi nwaanyị aja n'anya mkpara Chief Mike Ogbonnuya, Obu Odoge, General Manager, Meta Cabell PLC, Okwe Rubon Okuku.